tikulandireni ku programu ya Dangalanga, programu imene timapereka mwayi kwa eni nthaka a Malawi kuti apereke maganizo awo pa nkhani zosiyana-siyana maga zokhuza iwo eni mdziko muno, dziko la Malawi. Dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Lero mprogramu imene tikhale tucheza ndi wanthu pa nkhani yokhuza kampeni. Tili munyengo imene akulu-akulu azipani zosiyana-siyana akuyenda madera osiyana-siyana kumema wanthu kuti azawavotere pa masankho amene akubwera pa 21 May. Ndipo kuchokera pa 19 March mwezi watha umenewo pa 19 bungwe la MEC limene limayendesa zisankho lidatsegula nyengo imene yokopa wanthu nyengo ya kampeni ndipo izatha pa 19 May umene ndi mwezi wa mawa. Koma mnyengo imeneyi pakatipa akulu-akulu azipani zosiyana-siyana akhala akuyenda kulowera madera osiyana-siyananso kufunsa wanthu kuti akamasaponya voti asawasankhe kuti akhale atsogoleri a dziko lino kuti ayendese dziko lino. Ndi chimene tikufuna timve kuchokera kwa Malawi ndi chokuti mumfunde zimene amvazi amva zotani kapena za mtima kapena akuperewera pati. Ndikufuna timve kuti kampeni ayiona bwanji kufikira pano kuti ayilandira motani mfundo zimene agwira ndi ziti mfundo zimene zikuperewera zimene akanakonda atsogolera zipani kuti ayankhulepo ndi ziti. Tijeze nawo Malawi.
Fundo yoyambirira imene ndayionapo kuti ikhazi kutithandiza ife Malawi ndi kutsitsa kwa mtengo wa fertilizer chifukwa ife a Malawi muno Malawi migodi mulibe chimene timadalira ndi ulimi ndengati fertilizer jamapezeka kuti ali pa 20,000 munthu wakumudzi kuti afikiridwe kupa 20,000 sangatani sangakwanitse mpamene fertilizer kuti watsika mwina kandi 10,000 kandi 8,000 ndikuti munthu wakumudziso naye adzaisitsa ndithu adzarani adzagula tu fundo ya makoboni ije kuti makoboni achoke ndiona chifo fundo imene ijayo imapindulira anthu amene ali olemera kati anthu osauka fundo imene ije siwapindulira chifo pa mudzi ngati pindulira anthu 5 sinde kuti anthu ambiri yapindulira sidapindulire fili chimene ndinganene atsogolera athu adatulutsa manifesto osiyana-siyana manifesto amene anatulutsa aja pali ena one kuti nzindu zoti sizingatani sizingachitike monga kunena mane kuti dziko lino lidzakhale ngati London sizingateke kuli bwino kungonena chilungamo kuti chofunika tigwirizane tipange chilungu koma kuti dziko lino lingadzafike ngati London pa zaka 5 zakanika bwanji zaka 50 pa zaka 5 ndi lidzafike ngati London chifukwa choti tifuna ravotere koma aziru za fundo zovika bwino tu chinaso chimene ndinganene ndi ichi akamapanga misonkhano ndikumarukwana ife omvera zimatitani zimatinyasa kuli bwino munthu akapita masonkhano paja akambe fundo zimene opitira kuchani kusonkhano osati munthu akapezeke kuti akanyoze nzake situnena kuti kapena tune kuti chakwera kapena pita kapena uyu wa UTM ayi koma mwina atatenga kwa kachitsazo kachakweraja achakweraja mangukwera pa sitandi paja ndikuwalankhula anthu zimene akutanizo zofunikira zija koma kunyozana kuja kudzapangitsa kuti muno mmalawi mukhale maphokoso anthu chisankho chija asadzalolerani kuli na vaso fundo ya a president kunjisi ane kuli muli anthu muno mu Malawi abwera ku Nigeria aku France kaya kuti enda ndi akuti afuna adzabere chisango ngati waja ali mtsogoleri wa muno Malawi ali wa bwanje anthu abwere ku muno mu alowe iye ali head of state abera bwanje osagwira anthu wa fundo ofunika kumanga anafunika amene ofunika kubera chisango ndi wa manga tidziwedi kuti iwo alinjani ali mboma ifo munthu wa mboma ngati akudziwa kuti kukubwera anthu obera chisankho ndi anthu amene akadamanga amene aja chisankho chathu chisasokonekere chifukwa zikambika fundo ngati zizi kukubwerako anthu aja sadzalolerana azidzanena kuti wakuti wabera wakuti wabera muzidziona kuti ni mtundu kudzakhala kutani kuyambana ndi ngati alipo anthu opanga zimenezozo awamange awataye kundende nesa kuno kuli ndende osamankhala za ndende zotengera anthu opankhuku ndende zofunika na anthu amene wafuna ubere chisango aliyense adzawine malingana manifesto ake amene anafotokozera kwanu ndimene yeso akumukondera mawu yanga ndi amene uziwoma kwambiri
dzina anga ndi Cecilia komano silinga demon present una lesa pakulindi wanga za brand otani a koma chinthu kazachitika choda meza kunitseyo pamene dzindikira kuti wowe ankani na zone mapolisa tambira kha kunena hayi anza panga zakuti dzapanga zaku mtapanga zaku dzikuteka kuti kukhala pampando pacho osakwanelisa ndese kwa feringo pempa kuti ame akhale pampando adzari very disoni ngati anthu ife opeza pangono pangono
ine ndine Dickson Zikachima pokuti panopa kampeni yake anthu akungokangana akangana ndiri fundo zawo nzongobwereza bwereza komano ineyo kumbali yanga ndimangoona kuti tikavuta apapa president amene angaloweyo akuyenera kuti aganizira kwambiri anthu akumamidzi ndi anthu amabhizinesi angonoangono ndi akumaka mbafundo zokuti asalemba ntchito anthu ambirimbiri komabe zofunika president amene angaloweyo aganizire kwambiri anthu akumamidzi kwa bola kwenye tauni muno timata kutamanga kupeza kena kake koma mamidzi nimene muli mavuto kwambiri anthu akuvutika kwambiri muzindu zambiri mbiri zipatala zimenedzi masukulu ndomwe achakalekala aja ndi atati kwambiri angane mamidzi kwambiri ndizitokha zinthu zanzeru kwambiri fa tauni muno timata kutamanga ndikupeza mwe watsiku ndi tsiku kumatheka koma kwambiri mamidzi masukulu sakusintha ndomwe aja maprimaries amakhabe pa ntengo momwe mucha ndi mwana ali pa ntengo magamuto akudutsa zero sisingakhale bwino bwino mmutu ndi atangana kwambiri zinthu ngati zimenezi miseu kwathu kuno miseu ndi omwe icha akalekale icha yoti tikamaenda ndatikubwera lole kapena kubwera track kumakira kuti kuchepesa speed kuti seu mphepete mosaenda nane unawonongeka ndi president amene angati wabwera ucha kufunika ayangane kwambiri zinthu ngati ziti komano kwambiri mapresident amangu angana mmatauni miseu ya matauni ndimene kukozedwa miseu ya malaini ndi kwambiri kwa ine ndikuti kampeni fundo zokuti alisa kukamba kwambali yake kuti anthu feti mvutire koma president amene angakhale walowa pampando ayang'ane kwambiri anthu amamidzi iye takhapo tikuonapo anthu ambiri akukankhula zimenezo koma kufika nthawi ya olowa pampando osakwanitsa ndeno panopa zimene angayankhule ndizokuti chilungamo chenichene sinaoneke yayi ndebe kuti kuyankhula aliyense kuyankhula ndikophweka koma kuchita ife tikupempha kuti amene angakhale ali pampandoyo ayang'ane kwambiri fundo zimenezizo chifuwa nene zoti azalemba ntchito anthu ambirimbiri ndi fundo pezo ngoyankhula kuti avutire koma ngati amene angakhale pampandoyo ayang'ane kwambiri zinthu ngati ziti zinthu ngati zimenezo
inayeza ndi Patricia Ajamanda mapresident ena kumanamere amati kuti ndikazawina nzakulembani ntchito anthu 1 million zimenezo sizingatheke komanso zomati kuti kumalawi kuno anthu ndi mbava boma lokuba kodi wokubako mesasowoso anali boma momwemo ndazinama kuti ayi anthu okuba sizona zimenezo akunama komanso zomanera kuti anthu limbikani kulima chamba kodi chamba munthu angadya ngakhuti chamba munthu sangana sindakhuli zimenezo zamabuza zokhazuka tiyeni tizikambani mfundo zoti anthu pasokhana azira azizimva akazimva moyo wawo zita uzikhazikisa kuti ichi chimunthu da azatha kukwanisa ichi sazatha kuda kukwanisa ena zimeza ndigwira mtima kwambiri ere zokuti ana athu mongangati ana amene aphunzisa anthu sikulu ere omanena kuti mwina January uja kutokwana fizi samata samalipira zimenezonso zachani zabwino komanso kumtengo mwina wa federezawo akanangoti makovona asakhalepo mafereza akhale kutani uchipa bolako malata asala achipe poa munthu ndikudya ndipo tani ndipo ugona ero
zinanga ndi Blasters Edward nkhani za kampeni timamva chaka ndi chaka anthu afuna amakamba zinyanga panke komano chibadwe chenechi kuye chakuti anthu apanga zandale zimene munthu amene atatiulonde zonse amanjiza amakwanisa ayi amapanga zina zoti ndapanga zakuti zimwena anthu akhudziwa zina amafuna angupanga dzina chabe zimene nona ngati akanapanga kuti nezi ndisangalase kuti zisangalase anthu ambiri ndi aliyense amafuna moyo ta sinda kusinda kwa moyo umafuna kuti zikhala ndi umoyo hefe yabwinobwino kudya kusamba ndi zina zotero ndi zinthu zambiri zimene anthu amalonjeza sizimene amapanga amafuna kuti anthu avotere marumbawo azizi azabwerawo sangalala ndikuti anthu ena onse amene avotera chawo pakasapeze phindu linaliloze nawo naona ngati zimene zingapangisa anthu ambiri asangalale m'malawi muno ndikupanga zoona kuti misonkho mwakamwaka amadula wapantchito munthu amene ali pantchito lese muna akulandira mwina ka 100,000 anthu lio chakwe 30%
akula nima yonso songo wina akula mwenye songo songo zima kanga ni mtameje na wajamuna wajamu 20% zubira zubira kuboma tena kuboma jawa wama nganda mwenye kuisa shanga kwa angoni sisi mwenye anana njiza kwa mtuwaja kumano agana panga zona kuri atura sangalade abanga zona kuri marido za ujigumbe atika jifuwa chuma jeje chiri mtaga sabu sili jaga na ngoye tesa nusa ni kufira adesa kwenye siku gula ntengu hunde kuri antu agana sangalade fwani sangalade azelebe kwa sangalade za boma kuna ba tamuza urizi nizia mwene bize nchiro mboma urizi nizia mwene zindendere kumano nduwe jama kwa nchiro mboma kwa kwa riba limpa riba fuka ndama zambiri antu ajama renga zibarao wasi la ntambi nga re ayo muna wabanga kupanga pula imuna tukuna 20 arenga ntu follow joku mzana wabanga pula ndiri ufone kwenye kwenye ndrama kwenye 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 ndrama kwenye 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 now ine ndu wana ngari ndale nkaka kupanga wapa ndale zitima mfaka mara mkula wunza akula mkula zina zori sanga zina zina akwa zikuwa nisa kumangani wana kwenye akufunika mtambene angari mirire tupempele kwa mbili kuri mungu wa disangire nso goleri wasi disangire wa kamoe feroka ya ifirima sanga mungu hako wanege nizena kula nkula pamene mungu wa mazuri mundu hui na mianga taniza ntua oba mungu wale oya opa kajina jijuwa moba mungu wa sari mwanga wa ntua ala nkula kuri jani chifo mungu tamina ama kwanda mungu sanga di msanga kwende mboji mboji mbali mwa sisi ngachege ya
kati kwa kilikaja wakofumia rayanga na mungu fapa libe meju ujirika kama tisabu sidepo gamu kali beji meji matandize ngati atosa uga kwa anthu ayamango amango panga program ari kama kuboni koma iba khora ilemeletsa yomwe osali kuti anthu osa uga amapesa pokali kose ngati mudzi wose amatha wapatsa makuboni 7 ndi mudzi makhanthu angati ndi kubala atandiza anthu osa uga sawa atandiza ndi ndi bwino ungose tabera ungose sabita ngofereleza ngali esafikire
Inendi ni mkwajukwa, fumu mkwajukwa. Inendi wona so maganizo wanga wa augiriza na ndagulwa. Kani ya sabu side umawe kuno, tikadango isi ya. Chifuwa mene, ndi mene kuyamba ni sama fumu mamizi. Antu bajibari chikusoko negira mamizi mu, kani zake ndizidi, zama kuponi. Kama funi kwa ringa, ma president ya wawa kumenya nkondo, ni nati yu aloe mboma, kupanga ndali. Zikufunika kunena kuti azibanga fundo imodzi onina kuti ababa mene ndingapangire mene ndingaendetsere dzikoli nkhani ya ulimi mwina tingotsitsa mtengo wa fetereza uja ukhale mwina mtengo tsikirapo kuti aliyense amene wapeza kondera maina yake azesera kufikira koma kuti tikanena kuti makuponi mmodzi akapereke makuponi olwali apereka makuponi 100 mmodzi simkhana anthu 100 yani koma iwo amapeza kuti apereka makuponi mwina 6 ndiyo lo muli nwe munga peleke kwa ndani makupo ni 6 muli ndazi bale anu 10 munga kapeleke kwa mtu ina badela nipo vuda utero ndiyo ndo nangali ndibuno nkani ya uli mi adaka ngotu za jirunga mwote ntengu wa federeza tufuna tupange kare makuti sikuwa tukuna tina uma kampani ya federeza tizika ngo gula mwina kuma kampani kuja direct mitengu yake abange ngari mina nkabangira ka muzu po yamba baja zintu zika kori za kwira iyo jamatika kungopeza ko drama pena pake kamboma mwe mukamazitenga pati amaponya kumene kujako kumene kuchokera katundu ngaramino jangati sugar bread amateko kapeleka drama ku kampani kuja drama zijazimata mapangati just mitengo ya katundu jori sakwere kwambiri ndio ndoona ngati munthu kuti alumikizane ndi nzeru zaka muzo zija kusowa kwa thuku ndio ndofunika kuti peza anthu ngaramenewa president kuti akhoza zati thandiza kudzai mirankhani ngati mene wasati zingona mizana kuti makuponi mene si program kuti ngati thandize ya ndithu ndi
ine ndi Josephat Kalitsiro chimene tikanakonda kuti amene atilamulire ule ndokubwera akanatipangira ndiyakuti choyambirira ife monga matipeza pano ndi palanki ndife ma driver akanatitsitsirako mtengo wa ma license komanso ndikuchotsa zina monga kumene kuchatika pita ukakhomera license panopa ndekuti ukuyena ukhale ndi registration card imene payokha umalipiraso ndrama yosachepera panopa I think 10,000 yeah ndiye akuti ndi membership card pamene munthu ngati ali ndi license zachidziwikire iyeyo ndi driver ndi memba lakale sonoti madabwa kuti kodi kamene kakantchito yake ndi chani yeah fundo ina ndiye kuti president amene adzalamulire at least atatipezerako mwai wa ntchito achinyamata chifukwa achinyamata ambiri akungoyenda mchifori mwai palibe kumaso mwina wapata kala mwai wa ma business kuti achinyamara azipanga mwina ti ma business magulu mwao ndi kuti mwina kumoyo wa achinyamara uthomaenda kobwino
ndili pafundo yomwe yanga ndi membership card yefa tikaenda pansipo mapeza zoti akuti misa ukadusa membership card apeza kuti akugwira tofuna kadi yeniyeni ndi sili kuonanso onerazo ti membership card chaili ndi uphindu yeniyeni nayi komanso tikungopempha pedi president amene abwera mtsogolomo amene azatilamulira atandize achinyamata ndeti kuvutika muzingoona mmene pakuonekera panopa achinyamata ambiri sakugwira ntchito ena amangobwera pano mamasanguyendaenda kuti chapita magali moto zinthu zonazo kuti mwina makata apeza kuti mabisinesi ting'onoting'ono tikuza kuchitira bwino mwina dziko lamakuza kutukuka padakali panopa popeza tidakali pakalikiliki zilipo be fundo zina zimene zakambidwa zomveka be bwino nazo kuti atipangira mabisinesi ndilipita akalimbikira be pa bisinesi pomwepo fa kumene upita kusituzira zoti tizidani koma nkhani yayiku tifuna bisinesi iyo itatezi kuzokhala bwino
Maxwell Phili vuto limene likukulapo panopa ni umphawi anyamata ambiri kumakhala chifukwa choti tikusowa zochita license inakwera kwambiri 200,000 munthu tayipeze pamakhala povuta ndiye akada amene angalowe mboma panafika mwina mwake atiganizire kunkhani license iyo kuti anthu tizithoipeza mosavutikira kwenikweni ndiye kuti ntchitonso zingasofa magalimoto muno mala na ambiri koma akusowa chani akusowa madriver ndiye amene angalowe mbomawo ofunika zimene zatita atunikireko kuti athu tithandiza tisamangokhala mphipeya akuti 150,000 imakhala kayotenga license 50,000 situdzaora imakhala chani ayanu ake ndiye pamangoloza kuti inofunika ndalama yokwana
200,000 ndi chani sikuno kulibe miseyo ya mwamba timaenda patsipo kapoka zimativuta kwambiri nazoti tinezoti highway code akati futi highway code ndi chani ndi zimativuta fa uchoka ngati 25 ukafika mtown ndikupiwa nazoti kulibe highway code zimativuta kuyanga kuti kodi pamene timaona apo ndi firewall chija chidi pamwamba chija anthu amangodutsa apasi kudutsa na mwamba wina uteri wina basi koma zoti gali murema dutsa amene paja sidaone ndi zimativuta kuti tikayankha chani then tikapeka ndrama chamapeza zoti tikalakwa maiso timabwereraso ukapanganso booking mwina ndrama imafikira pamene popo mtengo amene ifaya zimene ife timakati kuwerengera mwine wosa awerenga kuti ndrama zimene tikuluza zingati apopo sindingatsimikizire kuti une watu chinyengo koma nkhani ndiona zoti tikapita timaeneka tikabuke maeso tikabuka maeso timafunsidwa mafunsoni azoti kunoko kulibe ngati highway code iyo ndi zimativuta kuti tiyankhe kuti kodi highway code ndi chani timabweraso tikalakwa tikawerengeso choncho ndi ndama chi timawerengera be kufika pa ndama ngati zimene tichiwaka koma situna azoti kuli chinyengo sanami amenewo
pakatali pano kampeni tikhoza kukamba unena kuti asogoleri mfundo zenizeni zotigwira ifeyo mtima ngati anthu amene timapeza mochepirako tisanami asinambe kutigwira pa pakhosi kwenikweni kuthana zonena kuti mwaisanzo ine ndine taxi chabe wa driver zosiyana ndiyene amene amagwirako ndama zikuluzikulu koma kumbali ya msonkho ujawo tonsefe tikulipira mwina chimozimozi amene tikupwetekekedi ndife anthu amene timapeza mochepa edi mwachisanzo kwambiri anthu amene ala kumuzi akanatiyosera kwambiri zinthu zimene zili zofunika zimene timagwisa ntchito moyo wa siku ndi siku mwina ngati shuga mchere zinthu zimene zilika ndi zakudya fetereza ujayo msonkho uja kanati tichepesirako ndiye poti boma ilili sitingalinene kwambiri fuwa chona kuti ino nthawi ya kampeni koma tikhoza kungopempha kuti boma lina limene lingabwerero litiganizire kwambiri kumbali ya misonkhoyi kuti mwina tikhoza kupeza kopeka mtendere kupanopa
maganizo anthu osiyanasiyana pamene pambiri mmene akunenera akunena kuti akadakonda mfundo zimene akuluakulu kapena atsogolera azipani zosiyanasiyana amene akupereka mu nthawi ino ya kampeni akhale oyang'ana kwambiri kutukula umoyo wa anthu akumidzi ambiri amene tayankhula nawo atsindika pa nkhani ya fetereza unena kuti akadakonda fetereza atangoyikidwa mtengo umodzi woti aliyense akhoza kufikira kusiyana ndi ndondomeko ya fetereza osika mtengo pamene ena amapeza makuponi nkumakagula mu mtengo osika ambirinso akunena kuti nthawi ya kampeni ngati imeneyi atsogolera amapereka mauphungu kapena malonjezo amene sakwanitsa akapatsidwa mpata wotsogolera dziko nde ambiri akuoneka ngati kuti sakukhutitsidwa ndi mmene akufotokozera akuluakuluwa malingana ndi mbiri imene yonena kuti ambiri sakwanilitsa zimene ama nena kapena malonjeza mu nthawi ya kampeni. Dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, kuma mupitilire kuonera Times TV kufikiranso nthawi ina imene tizabwera ndi program imene ya Dangalanga.